Sleazy, IMJ, Sam Banana. Alright.
I bank notification only malam. Beslale couch in manje sgibela ma couch. Othola abantwana pho ricolela labantu abazi benzani ngathi benza umsanga. Ay uthu uyayisusa zohomela la ma rounds. Ingane ibakishile ngathi buyela emakhaya. Sizi like the big goods enter labantu ukhiphi black cards. Swabe khona ma. Bambisa umadumane. I fuck with the streets with the fuck. Bambisa ghetto here noma put the my sweet. Ngibakhuzila ngubambu machine. Blamela machine. Siya manzis. Shike manzi. Noma njike mambisa soba sanganisa sidli kotini siphile impilo
uthi uyayifuna ngamnika unisasikana paka soma namaninja aya amahitana magafaya ashukelo sizikakabi maitali bathuba bandlati maitali bathuba bandlati maitali bathuba bandlati maizuzu maizuzu dlala ngendunu body like a panther ifika yamazulu shaka zulu wona themba mina themba mina indaba isemalini angitheni ngicela le quotation cause mina ngilona ma temptation angiswingi everytime attention scoop siyaphekwa sekishini angitheni ngicela le quotation cause mina ngilona ma temptation angiswingi everytime attention scoop siyaphekwa sekishini angitheni ngicela le quotation cause mina ngilona ma temptation angiswingi everytime attention scoop siyaphekwa sekishini sekishini Scoop si apego a sekishini sekishini Scoop si apego a sekishini sekishini Scoop si apego a sekishini sekishini
Asongjelo mela sengiloto ishi Ay Ingane sibuza mina ukuthi story isithini Ay Angelo ukuthi awone ukuthi seyishukile Emalume bachelo ukuthi sesifikile Asha So ngitshela umela sengilocation Ingane sibuza mina ukuthi story isithini Ngitshela ukuthi awubone ukuthi seyisuki Emalume batshela ukuthi sesifiki Ingane zibonela ubaby Uma swenkile kuba ngathi siyempile Esikhathaza nabangathemba iviki nefiki Asidleni ubusha kuba ngathi sibhubhi So ngitshela umela sengilocation Ingane sibuza mina ukuthi story isithini Ngitshela ukuthi awubone ukuthi seyisuki Emalume batshela ukuthi sesifiki Ingane zibonela ubaby Uma swenkile kuba ngathi siyempile Isikhathaza nabangathemba iviki nefiki Asidleni ubusha kuba ngathi sibhubhi
Scoop your pay, what's the kitchen? Scoop your pay.